icambere nuvuga cerekeye abana baheba amashure si ikintu gishasha, ni ibintu bizwi mu bihugu vyose. Hanyuma rero mu Burundi igitangaje nuko abajejwe gushira ahabona ivyo bitigiri batabishira ahabona. Turazi neza yuko kuva umugambi uri ku butegetsi ugiye ku butegetsi hatwazwa ikinyoma. Ivyo si mu gisata c'indero gusa, ni ibintu tubona hirya no hino, ububeshi mbere bakanabesha mu binyamakuru nk'uko Abarundi umenga n'ibijuju, nk'uko umenga ababa mu Burundi bose n'amashirahamwe akurikirana ibibazo bimwe bimwe ukamenga bafata nk'ibijuju. Icyo nashaka kuvuga ni uko ikibazo cerekeye indero s'ubushikiranganji bw'indero bwonyene bubikurikirana. Hariho amashirahamwe ari UNICEF n'ayandi akurikirana hafi igisata c'indero n'ico kibazo c'abaheba amashuri ku bwinshi. Hanyuma hariho abahinga b'abashakashatsi nabo nyene babikurikiranira hafi. Kira noneho ninde Murundi uno musi atokwemeza ko inzara izura inzara mu Burundi? Ninde Murundi yohakana yuko mu mashure ubumenyi bwasubiye inyuma cane? Nshaka kuvuga yuko inyigisho zatitutse. Handiko mvuga ibituma abana baheba amashuri ku bwinshi. Ikindi notanga akarorero k'ikinyoma kibishe no kunyegeza ibintu. Harabaye isuzumwa evaluation, ico bita evaluation ya ecole fondamentale igigwa na kabine yo muri Burkina Faso. Ni UNICEF yatanze amahera yo kugira ubwo bushakashatsi kugira barabe ingene umugambi wa ecole fondamentale washizweho n'ico washiseko n'uko akanovera kateye imbere. Raporo rero irerekana neza yuko uwo mugambi wagenze nabi, ahubwo ubumenyi bwasubiye inyuma. Iyo raporo leta niyo yari yayisabye, mugabo yarayinyegeje ntiyigeze yishira ahabona, ariko kubera abashakashatsi iyo raporo twarayironse, kandi no mu biganiro vyabaye inama rukokoma vyo mu gisata c'indero jewe ubwanje narabivuze. Ndabaza ivyerekeye ico cegeranyo nta nyishu naronse. Aha ndabivuze kubera iki? Nshatse kwerekana ingene ubutegetsi n'ubushikiranganji bw'indero bubesha bunyegeza ibintu. Nibi rero vy'abanyeshuri baheba ku bwinshi, narumvise umushikiranganji yisigura nagira namubwire yuko inzara izura inzara ntibitangaje kw'abana baheba ku bwinshi. Ntibitangaje ingene abana b'abigeme bashurashuzwa bagategwa inda n'ababareze. Ivyo ni ibintu bizwi. Ntibitangaje ko mu mashure abana atakintu bariko bariga kubera bahakazi bagira abarimu abantu bari mu mugambwe badafise ubumenyi bukwiye bwo kwigisha. Ivyo vyose umuntu abiteranije birerekana neza yuko ibitigiri vyatanzwe nivyo nosaba umushikiranganji ashira ahabona ibitigiri vyiwe, hanyuma n'ibintu Abarundi bazi neza babona abana baheba amashuri ingene bangana n'abaja gusaba kurondera akazi kugira bisumemo. Muri make rero icambere coco novuga uja gukira igwara arayirata. Umushikiranganji w'indero yarakwiye kwicisha bugufi akemanga ibiriko biraba mu nzira yo kubitorera umuti kubinyegeza siwo muti kuko Burundi ni buto cyane hanyuma ikindi nuko bahenda abanyagihugu ngo leta vyeyi leta nkosi iyo leta vyeyi itashobora kwemanga izuba riva yuko abantu bashonje ngo yumva amarira y'abarundi ni leta vyeyi gute iyo leta nkozi igira ibintu ikora ibintu bitajanye n'ineza y'uburundi n'abarundi muncamake icyo nshaka kuvuga nuko umushikiranganji w'indero yokwemanga ingorane ziri mu gisata ciwe hanyuma akazitorera umuti akarondera imfashanyo hirya no hino mu guhanura abo batwarana kugira bashire mu ngiro ivyotuma Uburundi busubizwa agateka hanyuma abahora bafasha bakagaruka hako atera ubwoba abamufasha gutwara igisata c'indero kandi nta wunyegeza umwotsi inzira iri kurasha ntibikunda l'histoire retiendra ivyo binyuma twirwa turumva kuko ukuri ntikunyegezwa hanyuma na cane cane ingaruka mbi y'ivyo vy'ukubesha izuba riva bizonyegezwa kuko Uburundi n'ukuri buri mu manga hanyuma rero buri mu manga kuko baje gutorera inyishu gushayura Uburundi ntibavyemera ko buri mu manga murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane abarundi bose dukwiye kwicarira kugira turabe ingene dutegura kazoza kugwaruka kaba ariko baravuka kaba ariko bariga kugira tutegure na kazoza ku Burundi